lo mfana onekhanda engathi ubhontshiswe emomozi. Mangibuka le video yakhe njobe nekhanda nje engathi ubhontshisi wemomozi. Mangibuka le video yakhe inama comment awu 700 njengamanje. Bese iba nama likes awu more than 3600. And i-video yakhona ikhuluma ngokuthi uKhuzani unomona. Hayi. Imani bafethu. Ama likes amangaka nama comment amangaka for just nje ukuthi i-video ethi uKhuzani unomona. Ukuba uKhuzani akekho. Lama likes ngabe niwenza ngani nalama comment? Uma ngikhawunta nje la ku TikTok kunama account ala ko 15 wonke agxeka uKhuzani. Lawo ma account lawo mawuthi uyawabheka kulawo ma video la kugxekwa khona uKhuzani anenqwaba yama likes nama comment. Umbuzo uthi if uKhuzani akekho noma uKhuzani mayengayeka nje umculo noma ayeke afe uKhuzani labantu bangawakhulisa ngani ama account abo ngoba there is no information, there is no knowledge, they are ignorant, there is nothing else without ukudiscussa uKhuzani Pungos. Labantu mawuthi ungena deep kuma account wabo ayikho into ene sense ongaba followela yona nje ayikho ngaphandle kwama video abo belwa noKhuzani ayengenze nje isibonelo angimiyeke nje lo nekhanda engathi uqhotho ake sibheke ilo Khuzani uTikTok kasiqiniseke uMvelazi uma ngase uKhuzani awuyeke nje uMaskandi mhlawumbe acule enye inhlobo yomculo noma nje afe nje uKhuzani usiqiniseke wayeyoyenza ngani content kwakuyoba yini content yakhe uma kuthi uKhuzani wayengekho ngabe yini icontent yabantu abanjengosiqiniseko kanje nalomfana lo engimstitcha manje ngabe yini content yabo yini into enengqondo ema kuma account abo abayikhuluma njengathi nje njengathi uyabona nje mina mawungena kweyami account kuya ngokuthi wena uthanda yipi topic mina mawumuntu wenkolo uzothola ama video akufundisa ngenkolo lapha yana kwi-account yami. Mawumuntu wepolitiki uzothola ama views ami aqondene nepolitiki futhi ahlabahlosile kwi-account yami. Mawumuntu kamaskandi wabaculi uzothola ama video mina ngitalapha lapha yana ngidila nje nomaskandi. Ujabule uenjoy mawumuntu okhonza imtalabho kamaskandi uya enjoy mina mawubuka ama video amaqondene nomaskandi ngimi nje entabeni ngidefender indlamlenze ngilwa nezitha zendlamlenze ebese ngidalabha izitha zendlamlenze mina kweyami account kudepend ukuthi wena ufunani ufika uyithola into oyifunayo. Yimi lo yangikhuluma ngeindaba zeinkolo ngibala amasonto laphana ngiletha isifundo ngenkolo ngereligion ngigxeka izinto ezimsangana emasontweni zikuvula amehlo zikunika ubuhlakani bezinto obukade ungayinakile iaccount yami indlela iaccount yami efithi neloaded ngakhona mina ngibhori mina ku TikTok angihlezi mina ngikhuluma ngomuntu oyedwa uthola ukuthi ngizohlezi ngikhuluma ngontuntsula nje njengoba ngumlandeli kaKhuzani uthola ukuthi sengizohlezi ke ngikhuluma ngodunudunu umthandeni igcoka melisha umfoko amanqi angihlezi ngikhuluma ngomthandeni mina lokho kukutshela ukuthini kukutshela ukuthi uma ngase kuthiwe umthandeni wayengekho ku TikTok owami uTikTok ngabe kulelizwi ngokulo njengamanje ngabe uphezulu kami ngoba mina ngikhuliswa ngama ukuthuka umthandeni ku TikTok. By the way, mina mangifika ku TikTok angizange ngifike ngomaskandi, angizange mina ukuthi ngumlandeli kamaskandi ngiyibhinca. Into enayifunda kimi sesihambe kabi isikhathi, seyikhule kabi i-account yami la. Mina ngafika ngumuntu okhuluma ngezenkolo la. Into eyakhulisa i-account yami, ngangiletha ulwazi ne-information mayelana ne-religion. Nazi izinto mina ezangikhulisela i-account. Ngase ngi-exposeka ukuthi eqinisweni kahle kahle mina ngibhinca futhi elijulile kumaskandi ngilandela ngi-Blue Nation. Ngabe sengi-exposeka nje lapho. Uyabona? So leli khande engathi upopo nawo nakhona ophantshile. Upopo oyiwele esihlahleni ophantshile. Leli khanda leli lalo lalenja lena ehlezi melene nokuthuka uKhuzani ukuba uKhuzani wayengekho kwakuyoba yini content yalezinsha kade niyahlanya